Bachizi genza muri kartie ubone inyungu nyinshi. Downloading uniyandikishe kuri app ya My Airtel. Gurira inshuti n'abavandimwe amayunite kuri Airtel Money ubone inyongera y'amayunite ya 5%. Kora uko ushoboye inshuti n'abavandimwe bagume ku murongo. Be smart, be safe. Airtel, the smartphone network.